te tumuna ko te whakalo kei a koutou e nei puka puka. Hoino, e kolo e taki. Tēnā koe whakatū nei te alawhata katatū iho ngā manaakitanga o Rungarawa ki rungi ki tō tātou kēngi te whare kāhu e riki. Ki rungi ki ngā tinane mā wewe ngā ana. He o tira ki rungi ki ngā kaupapa ka whai kōrero tia i roti i tā tātou hui. Me ngā mihi hoki kia koe pare kia Ngāti Wairere te mana whenua. O konei, e kōrero tia nei tēnei āhua mana whenua i roti i tātou kōrero tēnei ata. Huri noa ki roti i a koutou, tēnā koutou, tēnā koutou, kei te tautoko i ngā mihi ōnanahi nei ki rungi tō tātou marae, te kohinga marama, kei te haere tonu, te karamihi o te ngā kau ki a koutou. Koutou, kei te whakarungo a mihini ki aku kōrero, tēnei te tuku i a rangi te kōhuru i taku reo. e mō hua pai ana au ki tēnei mea te whakamaori, te whakapākehā, ki te āhua raru-raru a rangi ki roto i ngā whakamaori tanga, ngā whakapākehā tanga, nōku pēr te he kāreau i whakamārama ki a rangi. Oino, kaupapa nei o te mana motuhake, kei roto rāno i ngā puka-puka nei te rā popotonga o āku kōrero. Hau, mihini hau tēnei ki āu. Inā. Anō reiro te tino kaupapa o tātātou hui ko te mana motuhake. Tēnā pia me tīmata ahau ki te triti o Waitangi me ngāhua o te mana motuhake mai reira. Ka huri ki te kēngitanga me te nui o te rā kaupapa kiunga ki te nei whenua e noho nei tātou. Ka mutu tainoa ki te hurihanga o ngā rautau. Te rautau kotahi mano warirau ki te rautau kotahi mano iwarau me tētehi o ngā tirohanga o roto i a Ngāti Maniapoto ki tēnei mea te manu, te mana whatuāhuru. Ā, i roto i e nei rā, mai te rōpū whakamana i te triti me ētehi o ngāhua whērānaka ko te mana whenua e kōrero tia nei. Eia, tai hōpea. Nō reira, kei te kai a te rangatira, te papakupu Māori e nei whakamārama ki tēnei mea te mana. Pai ke ake koutou te pānui e nā kōreo riahau, nō reira, waihotia mā koutou hei pānui, engari mō koutou e mau taringa ki te whakapākehatanga mai a rangi. Tēnei mea te mana e ai ki tēnā puka-puka nui. Te tū rangatira e tautoko nāna. Te tū rangatira e manaaki ngiāna. Nō reira ko te rangatira he tangata ranga i ana tira. Nō reira ko te mana he ranga rāno i aua tira e whai nei i te rangatira. Kei reira rāno te kōrero mo te motuhake, te tū rangatira ki tōna kotahi tonu. Kā mutu kia kaua rā tātou e wareware, he mana he tapu no ngā mea katoa. He mana no te tūru e nōhia nei e o koutou nono rangatira, he mana no te nono, he mana no te tūru, he mana no te taiao. Tai hua pea, he mana anō nōe nei kōrero. He hakoa, karekau he kiko kiko o e nei tūāhuatanga, he mana tonu o reira. Me tīmatahu ki te tīmatatanga, ki te ao Māori, tirohia ngā mapi nei, koutou e mōhio nei ki tō tātou wāo, te tānga mai o te Pākehā ki Aotearoa, ka huri kua rongia tō tātou wāo. Kua rere ke e rawātu. Nā reira ko te ao Māori, te tānga mai o te Pākehā, ka rere ke te whakaaro, ka rere ke te tirohanga ki tēnei te mea mana me ēnei mea mana. Te whakamahingo o te tiriti, tā te whakaaro o Māori, he tiriti mō te Pākehā. Tā ai e te Pākehā, te noho mai ki Aotearoa, mā te Pākehā rānu, ngā take Pākehā, hei manaaki, hei tiaki. Kia kaua rā, te mana Māori, e tuku ki raro o te mana Pākehā. Ngā kai noho, kai pēpēhi, ki runga, kia tātou te ao Māori. Ngā tikanga Māori, ka tā mai te riri a te Pākehā. Ā, ka raruraru te ao Tawhito, te ao Māori, ka puta mai ko te ao hou, te ao huri huri e nōhia nei e tātou i tēnei wā. He whakaaro anō āku ki tēnei mea ki te tiriti, te tiriti o Waitangi. Me tēnei kupu nui ki te ao, ki tēnei wā te tino rangatiratanga. Ko te tino rangatira ki tāku nei whakaaro, ko te hiehia a te kai pēpēhi. Kia kaua ia e kōrero ki ngā mana katoa. Koutou e noho nei ki roto i te rūma nei, he mana no tēnā, he mana no tēnā, he mana no tēnā. He whērā rāno te ao Māori, he mana no te kīhini, me te tangata manaaki i te kīhini. He mana anō no te tangata noho i te paepae. He mana anō no te tangata tiaki i ngā whariiti, mahi ki reira. He nui ngā mana. Ko te mea nui ki te ao Māori, te miri miri i aua mana katoa. Ke kaua e noho te mana ki tētei tangata kotahi noa. Ko i rā te hihia o ngā kai pēpēhi. He kōrero ki te tino rangatira, kaua e kōrero ki ngā mana katoa o roto o te iwi. Nā reira tēnei mea te tino rangatira, tanga ki roto o konei ki Waikato, kaori te pēra. Kaori te kōrerotia tēnei mea te tino rangatiratanga. Kei te kōrerotia ke te mana rangatiratanga i te mea, he mana no tēnā marae, he mana no tēnā tangata, he mana no te tamaiti me te kaumātua, he mana no koutou, no reira ko taua mana rangatiratanga ki tāku nei tītiro, ki roto i tēnei ao, kaori i te manaakitia, kaori i te tau tokona. Me huri ki te kīngitanga, tōna kaupapa, he pupuru i te whenua, he pupuru i te toto, he pupuru i te mana Māori, motuhake, he whakakotahi i te iwi. Ko inā te take i tūwai te kīngitanga. Me whakaro e tātou te whakatūnga o te kīngitanga, me te haerere o te motu, te kumi i tētei tangata, hei kīngi. Kia mau tātou ki taua kupu, kīngi. Te pōtitanga, te tohinga, te whakatūnga o te kīngi Māori. Ka pātaitia me pēhea tōna ingoa, me kāhui tātara, ka noho hū te iwi, me toi hau, ka noho hū te iwi, me ariki taunga roa, ka noho hū te iwi, me kīngi, kātahi, ka ngā ngā waha, ka puta te kōrero, ai, he kīngi, he kīngi, he kīngi. I te mea, karakau he tangata pērārā i roto o te ao Māori i ngā wā omu. Omu no o te tanga mau te Pākehā. Ko te whakatūnga o te kīngi, hei tangata o rite tōna mana ki te kuini o Ingarangi. karakauna he tangata pīrāra i roto i te ao Māori o mua, o te tānga mai o te Pākehā, ka rekau hoki tēnei whakaaro ki te tino ranga tīratanga. He mana no te kīngi. Engari, ka noho tonu te mana o tēnā o ngā rangatira, ki tōna wāhi, o tēnā o ngā rangatira, ki tōna hapū, o tēnā o ngā rangatira, ki tōna marae, o tēnā o ngā rangatira, ki roto i tōna whānau. Koinā, te mana Māori motuhaka. Ka rekau ngā iwi i tuku i ō rātou mana ki raro o te ki. He tuku i te mana kia tūrā te kīngi e orite ai te mana o tēnā tangata hei raranga i ngā tira Māori hurinoa me ngā kōrero, me ngā whakawhitiwhitinga whakaaro ki te kuini Pākehā. Tēnā pia koe te o tātou oroto o te rūma, o waho mai o te rūma, he whakaaro anō, hoi nō koe nei e nei whakaakoranga a oku mātua, oku tūpuna kiaha. Tāno mai ki te hurihanga o te rautau kotahi mano warurau ki te kotahi mano iwarau. Nō roto tau wā, kua mate a te whero-whero ki ngi Māori tuatai. Kua mate a tāwhiao ki ngi Māori tuarua. A kei runga kei te ahu rewa tapu o na mātua, ko mahuta ki ngi Māori tuatoru. Taua wā, ko ngā rangatira i tū ki te pakanga, i tū ki te maupū, ki te whawhai, ki te Pākehā. Ko mate mate katoa. Nā reira noroto i a Ngāti Maniupoto tētehi whakaaro. Oi, ko wai hei ārahi i a tātou i roto i te ao hou. Ko wai hei kawe i ngā kawenga e tikāna hei mau mā Ngāti Maniupoto i roto i ngā rā kei te heke mai. Ka karangatia e aua rangatira me ki kuwao rangatira o taua wā, a pēpene eke tone, a te rangitu ātaka tākerei, a te me etehi atu. Ko etehi ua rangatira pēnei a hone omipi, he hāwhe kāhe te kōrero i taua wā. He wāhanga Pākehā oroto o te toto, nō reira koe nei tāngata, hei āta whakaaro, hei āta whiriwhiri, me pēwhia e te iwi mō ngā rākei te heke mai. Kahui rātou ki Māho e Nui, tētehi wāhi oroto o te rohe pōtai. Te āhua nei, te rongo kōrero, ka tatapea te toru mano o Ngāti Maniupoto i Tākitau Hui Nui. Ka whakaritea rātou tētei kawenata, te kurarere, te kawenata o Ngāti Maniupoto, ei whakarongo mai, Ngāti Maniupoto me ona hapū maha. Kaua ko Ngāti Maniupoto kei runga, ko ngā hapū kei raro. Engari, kare kauane he Ngāti Maniupoto ki te kore ngā hapū maha i reira, hei whakatōpū i te kotahitanga o Ngāti Maniupoto. Ko te whakakaupapa, he roto i ngā tuhinga o ngā kaumātua o taua wā, ko tēnei kōrero te mana whatū āhuru. Nā, whakaarotia tēnei mea te mana ātaihoa he whakamālama anō kei reira. Engari mo te whatū, e toru ngā ahuatanga o tēnei kupu te whatū. Ko te mea tuatahi, ko te karu. E kitea ai heaha kei mua, kei muri, kei ngā tahataha o te iwi e haere ake nei, e ahu ake nei, ki roto i tēnei au huri huri. Tuatahi, he whatū pēnei. Tuarua, ko te whatū, he kōwhatū, he toka, me pērā te tangata i roto i ngā ngaru whawhati mai o waho o roto me toka tū. Kia kauara e rauru rauru i roto i ngā pēhitanga o te wā, engari me toka tū ki tōna mana, ki ona tikanga mo te iwi te taku. Te mea tuatoru o te whatu, koutou e mōhio nei ki te whatu tāniko, te tui tui i te tāniko, koinā te mahi a te rangatira. He whatu i tana iwi, kia toka tū, kia āta kitea, he hakei mua, he hakei muri, ā tai hua pea, he hakei ngā wairua hoki o te wā. Koinā te whatu, i mengia ai e ngā kaumātua o taua wā. Tēnei mea te āhuru, te kahu, te pēpē kei roto kei te kōpū o te whāia, kei te whare āhuru. He piringa kei roto kei te kōpū o te whāia. Mā te whāia, mā te matua, mā te whānau, mā te hapū, mā te iwi, taua kahu. Māna hei manaaki, māna hei tiaki. He piringa te āhuru. Nō reira taua mana whatu āhuru. Karakau au i rongo i tētei atu iwi i a Ngāti Maniapoto, e kōrero ana mo tēnei mana. Mēnei ngā kaumātua o taua wā, tēnei mana whatu āhuru, he mea tuku mai i a io ki aituā. Ki ngā uri o aituā, kia hotu roa i hoi mai i tana waka i a Tainui ki konei ki Aotearoa ki a Maniapoto te tupuna. Te tupuna o Ngāti Maniapoto me ona hapū ma. Nō reira tau āhua o te mana. Mai iaio, ona tapu, heke iho, heke iho, heke iho ki a tātou o te neiwa. Nā i kitea, e ngā kaumātu o taua wā, he kōrero mō ngā tau rangatira. No mua noa o te haere mai o te Pākehā, no mua noa o te hainatanga i te tiriti o Waitangi, ko ngā tau rangatira. Taku whakapākehātanga e rangi, golden years. O mua noa o te tanga mai o te Pākehā, o te tanga mai o te Pākehā, me te pūwhiri, me te te pai a ngā iwi nei kia haere mai ki roto i te ao Māori, noho mai i te mea he akoranga mo te ao whānui o roto tā rātou noho ki roto i te ao Māori. Tai hua pea, koe nei manuwhiri, no te kaiponu, no te matapiko, ka huriro wātu te ao. Hoeno, mo te mana whatu āhuru, me te whakaaro a ngā rangatira o taua wā, kia hoki rāno ki ngā whai rawa o roto o ngā tau rangatira. I roto i tēnei wā, kei te nui ngā kreme kirunga i te rōpū whakamana i te tiriti. I roto rāno tēnei tohe nōku te mana whenua. Nō mea te mana whenua. Nō mea te mana whenua. Tiruhia i e hau ngā tuhituhitanga mai ngā nūpepa o roto o ngā tau kotahi mano warirau. Tainoa ki te kotahi mano iwarau rua te kaupea. Karakau he kōrero mo tēne mea te mana whenua. Karakau he kōrero i aua wā mo te mana whenua. Nō reire he ahua mea hou tēnei, moroto o tēnei iau. Engari tāku tītiro ki tēnei mea te mana. Kei reira, kei runga kei te whakāturanga nei, enei kōrero, enei whakākuranga mo tēnei mea te mana. Kei te whakāe au ki o koutou mana. Ki tēnā, ki tēnā, ki tēnā. Engari i roto i taua whakai ki, ta, ki o koutou mana, he whakaaro nāku, whakai amai tōku mana, a ka tauai te mirimiri kōreo tiāke nei au i mua o te mana o tētehi i tētehi. Me mirimiri e tātou ngā mana katoa o roto tō tātou rūma, o roto ia tātou whakaaro, i roto o te tai ao, ki te mirimiri hia aua mana katoa, tau pai ana te ahurutanga. Ki te kore, ātai ka raruraru. O e tēnei te mana tāku nei tītiro. Mo te whenua, ka puta te tamaiti, i te kōpū o te whāia, nā waira ka puta mai ko te whenua. Ta te mahi a te whenua, he whāngai i te tamaiti ki rote i te kōpū, ā, no te putanga mai, ka tanumia taua whenua ki tētehi wāhi nui, wāhi mana, ā, mā taua whenua, te tangata hei whāngai i roti tōna wā te ora. Kā mutu, ka hoki rāno taua tangata i nā mate ki taua whenua rāno. Nō reira, taua huri rāuna, taua takarangi o roto o tēnei ao Māori. E whakaro anō mai te ao taketake, mai a koutou. Whenei nei ngā kōrero Moreton Robeson, no tērā tau noi hoi nei kōrero i puta mai. Kei te tau tuhinga, te tapātanga, te whakamaori o tētehi reo, tōna tuā papa, mai te ahurea o taua reo. Mai te ahurea o taua reo. Kia kaua rā ahau, e whakamārama i a Ngāti Porou. Ma Ngāti Porou hei whakamārama kōia tonu me ona mana hei kawe i āna whakaaro. Ka tāe au te whakaaro, oh, tēnā pē he pē nei nei a Ngāti Awa. He pē nei nei a Waiake Rāne. He pē nei nei a Ngāti Wairere. E harau i a Ngāti Wairere. Nō reira, mana tōna tuāpapatanga hei whakamārama hei kōreo. Kei ā ia te mana, karekau iaha. Karekau iaha. Engari, no roto tēnei ao huri-huri, tēnei ao Pākehā. Ko te Pākehā ke e mea nei kia tātou o te ao taketake. Me pēhea e tātou, me aha e tātou, he aha hoki ahau te Māori. Ā, kei te raruraru au i roto i aua whakaaro a te Pākehā. Nō reira, e nei whakaaro aku, kia koutou, tēnā koutou, tēnā koutou, kia ora hui hui tātou katoa.
Wai kato te awa katohia, katohia he wai mau, katohia he wai mau. Kai ke ki te pūaha o wai kato te awa. Piko he tanifa, he piko he tanifa.
Ia tūpatora ke tahure koe i ngā au kaha o wai kato. Whakamau to tētē ki tā whetira ko tau. Piri te mau ngā pota whau te tangata te mau. Ia te motu e hoi tō aka ki ngā rua wai. Wahi aturanga wai wai mō te au katoa te tongi whakamutu ngā mātu taera aue hoki aue.
Tēnā koutou katoa. Thank you, Tom, for your address. And he kindly let me know what he was talking about last week, and said he would segue nicely into what I was going to talk about, which was great news for me since I didn't really know what I was talking about. But thank you for opening the door. Firstly, I just want to join in welcoming those of you who have come from afar. I know how far Some of you have travelled because I have visited you in your places. And thank you also for those who've come from our own communities. And I know how far you have travelled because I have been to your places as well. I guess my challenge today after following Tom is to think about how a concept like mana motuhake translates into the ethic of Indigenous research work. So what I want to focus on really are two ideas, the mana of the word and the mana of the work. And in thinking about the mana of the word, I'm really thinking about the power of language, because, well, my work as a researcher always is to understand the power of words and understand the power of our own words, which I kind of see as this endless spring of alternative ways of knowing and being. And I love the creative spirit of our people. When one term gets knocked over, they come up with another one. And there are many examples of this in the field of education, where over decades of policy change, our words have changed, whether it's Māori tanga, taha Māori, kaupapa Māori, whatever the context is at the time, new concepts out of our world are always kind of available to us as the secret stash of knowledge, the secret treasure that we draw upon. But language also presents us with a problem, because we're working often with one language inside another language. And I always have this is a practical problem for me, and I think for many of you who work in the formal world of research, where we use, or our language is used in academic texts, in policy documents, and in reports. And I woke up this morning, the first thing on my mind was green eggs and ham. And maybe because I was anxious about whether I was going to have breakfast or not. Anyway, I wrote this poem. And this poem is about the mana of the word, or the use of Māori terms in academic texts. I do not like how words thrown on the page or sprinkled like fairy dust. No, I do not. I do not like our sacred thoughts reduced or diminished, left hanging in the text. I do not like our thoughts hanging. No, I do not. Maybe our words are just hiding there, blending neatly into the colonial frame. I do not like our words to hide. No, I do not. Maybe our words are conceptual mines set to explode and destroy the neat sentence that surrounds them. Ooh, I think I like conceptual explosions. Yes, I do. But I do not like that our words are hidden, camouflaged even, in their quotation marks. No, I do not. And for the work at hand, do not think that placing the words in their natural home, performing them on stage, reciting them at dawn or dusk, will speak more clearly. Their passive nature will be translated and stripped of its related structures, or worse, ignored. I do not like our words to be stripped. No, I do not. I do not like our words to be ignored. No, I do not. But even on the page of a report or paper or policy, our lonely words call out to us. Why are you there? I always ask. Where have you come from? Who put you there? Are you some token substitute for the actual word, or a sign of cultural sensitivity, or are you masquerading as an English term? Have you been adopted and put in the English dictionary? Or are you pretending to be a synonym? Our words call out to us. I like that our words call us to attention. Yes, I do. But am I listening? Am I hearing? Is my heart beating in tune to you? That's my poem. And it's an issue I've struggled over throughout my academic career. And I know in my PhD thesis, you know, I put Māori words, I bolded them, I italicised them, I did everything I could to make them jump off the page. And I did that using a program called Word Perfect 9. And I did it manually with every word. And I realised I could not write my thesis without having Māori terms in it. But I also struggled with what that means in the world that I work in as a researcher. And it's, as I said, it's been something I've always had to think about. And the mana of our language, when we are using it for academic purposes, or whether it's in policy, or whether it's in the way we're designing practices and trying to make sense of the difficult spaces that we work in. So I want to kind of move now to sort of think about, you know, after problematizing the words, and I think many of us are guilty of using words in sort of challenging ways, or hopefully not as fairy dust, but sort of think more, what does that mean for our work as Indigenous researchers, the mana of Indigenous research? And I think, you know, I'd like to think that over the years, Indigenous research is regarded as having mana, and not just by those who are Indigenous researchers, because I think mana is also bestowed by the enemy. That when the enemy recognises that they're dealing with something that exists, then it has a mana. That when the enemy recognises that they cannot exclude the possibility that this will emerge, then the work has mana. So I think our struggle always is not to tell ourselves how good we're doing, but for that to be recognised by the spaces that we have created that are new, and by the fact that others feel compelled to dismiss us, or feel compelled to critique us, or feel compelled to make a point about us. Because when I think that happens, I think it's fantastic. Because they've been forced to recognise, they've been forced to see that we exist. And I think that when we achieve that, that's an achievement. But I also know we work in these contradictory and troubling spaces. And that I know as a teacher that our students kind of struggle to have their thoughts recognised. And that much of the work that we do is counter, or that we do in the academy in particular, is counter to the very frameworks that we've been taught. And that much of the energy that goes into training our researchers is simply an attempt to tame our savage minds. And one of the challenges that we have is to keep the savage in us. and that we have to recognize and prepare and practice that those elements of us that are important when we talk about kaupapa Māori research or Indigenous research, that it's insufficient, that it's just a discourse or something that we've trained to do. It seems to me that it has to come from our minds. It has to come and beat in tune with our hearts. And that's a really, you know, I don't have a magic answer for that, how that happens. But I do know if it's not settled, then you don't look very happy as a researcher. I do know when it's not settled, people can't write. I do know when it's not settled, people struggle for terms and struggle for language. I do know when it's not settled, people walk round and round in circles and wonder whether they're crazy. I do know when it's not settled that things do not get completed. I do know when it's not settled that people begin to doubt themselves, and they doubt whether pursuing a Māori path or an Indigenous path is the right thing to do. And I remember one of our critical activists who I've been thinking about recently, his name was Sid Jackson, and at a big hui at University of Auckland, you know, after I think he called several people house niggers, someone said, you know, how can you live with yourself? And he said, if you're an activist, you should have the best mental health of anyone in this room, because you've made a choice about stepping into the dark, and you've realised that it exists and you can survive there. And he sort of made this real big point. If you make a choice, it's easy. If you make that choice, but you have to make it here in your head. And you can't be bullied into it. And you can't be persuaded necessarily into it. You have to make a conscious choice to work in this space. And I think that's, I guess, a concern that I would have now in terms of our research community, that in a way it's easy to slide from, for example, training, doing your qualifications, and being a Māori researcher, because there's a pathway there. But if you do that without that conscious choice, all right, if you do it because it's simply comfortable to do, then when life gets hard, it's really difficult to push back on that. Because I think it is a critical choice that we make. And I think once we make that critical choice, it should open up a number of things and make them absolutely fundamental to what we do. For example, it should open up the fact that we have to support our activists, that we have to advocate for our communities, that we have to listen to the voices of our communities and think about how we can enhance those voices through our work. We also have to listen to the voices that take us back, take us backwards, that maybe those kind of nagging voices that say, stop, don't change, we're okay, you know, we'll just carry on in our little ways, that being radical is being too risky and too dangerous. I think our role as researchers is to make sure that we know how to address those voices of doubt, as well as enhance those voices that come from our community. The other thing it should open up is that our work is to build capability in our institutions, in our communities, in our whānau, in our relationships. That if all we're doing is building the capability of Western-style institutions, then by definition, we're diminishing the capability of our own communities, because we're making the enemy stronger and we're teaching them a lot about ourselves. So we're exposing ourselves more and more, if you like, to the enemy. So how do you thrive in that kind of dangerous space? I'd like to say there are easy answers for that. No, they're not. I'd like to say we're all thriving and we're all healthy. No, we're not. I know that we have to work on those things simultaneously. See, there. Definitely true, we're not healthy. So in terms of the mana, if you like, of Indigenous research, I can't think of it as having mana. I think of it as having potential. And that our potential is still yet to be realised. And what would it look like if it's realised? I think it would look like we're living our lives. That we're living the lives that we were meant to live. Doesn't mean that we no longer worry about other worldviews. No. I mean, I come from the school of activism which says we always have to train our activists. We can have our nice kohangaroo, our language nest, we can have all our institutions, but if we don't train our warriors, then we won't thrive. And we have to support our warriors because they work in dangerous spaces. And when they come home, they need to be acclaimed. They need to be supported. They need to be acknowledged. Not just slip back as if they were doing a simple job. So just to finish, or just to pull things together, in terms of the mana of the word and the mana of the work, our conference over the next 3 days sort of thinks about the term mana motuhake. And you'll note from the presentations that that term has been interpreted in wonderful and interesting ways through all the presentations today. But I guess what I'm trying to say is be careful that the words that we use are not simply domesticated as a nice convenience. That we keep the power of the word as something to behold, something that is much greater than us that we have to strive for. And that's what our work should be, something greater than us that we have to strive for. And it seems to me a conference like this is our opportunity to share in that work and to get a sense of the great potential and where it will lead us to. And that's what I'm looking forward to over the next few days. Tēnā koutou katoa.
Hey, kia ora. We have a few minutes for questions, and we're going to have we've got a couple of microphones, I think, that are roaming around over here. So if you have a pātai, something or you want to say, please say it. But with our questions at question time, if we can keep our questions nice and succinct and clear. We don't need to hear everybody's whakapapa and everybody's life story. As nice as that would be. But please, if you have a pātai for our two kai kōrero this morning, please.
Kia ora. Oh, cool, it's going. Awesome. I thought someone was going to decide who goes first, but I guess I spoke first, so I need to stand up. Okay. Kia ora, Professor Smith. I really appreciated your kōrero just now. Can you hear me at all, or do I need to bellow a bit more? That's good. Tino pai. Kia ora. So I'm an organiser with an activist group called No Pride in Prisons. We do work with incarcerated people. But I'm also a researcher, and it's been really interesting doing research for an activist group and seeing the kind of different things that we do as compared to academic research work, which is, I'm also a student, so that's what I do pretty much every other day. And I was wondering if you had any advice for kind of overcoming the kind of distance between academic researchers and revolutionaries who do research, because it's quite difficult, I think, trying to bring knowledge which is produced so that we can kind of continue the struggle versus knowledge which is produced for our jobs. Not that that's a bad thing at all, but I just feel like that's really pertinent to what you're talking about just now.
Thank you. I mean, I think it's important to read each other's work, but recognise we're also working in different kinds of spaces. Interestingly, a few years ago, I got a letter from someone who was attending a motorcycle conference in New York and was inviting me to do a workshop at a bikey conference on decolonising. And I remember I was like, what, you know, like, is this for real? And it was for real. And it was this kind of community out there in the motorcycle bike club world who had decided that they wanted to work on identity, matters of kind of colonization, decolonization. And you know, I was going, where did you get this idea from? And I got the idea because people in the group read. All right? They read, and they read what other people are doing. And, you know, one of the problems with academic researchers is we often read narrowly. And one of the problems in our advocacy groups is they don't have time to read because they're acting. And so I think venues like this are an opportunity to do a really quick literature review. You just go to everybody's sessions, you can do maybe 125 papers over the next 3 days. Well, that's if you could be in four places at once. But it is important to kind of read the sorts of work that people are doing. It's also important to know that you can move between those, that you don't have to just stay in one place. You know, I got my real academic training actually as an activist when we started Kura Kaupapa Māori. And I wasn't writing academic texts, I was writing submissions, I was writing letters to ministers, I was writing little guidelines for our kura, I was writing little policies about pencils. So, you know, a range of work that we had to do that was very practical to starting our kura has trained me as an academic researcher. Write plainly, use jargon sparingly, if at all, communicate well. You know, all research should do those things. And I'm usually appalled when I pick up a piece of research. And you know, some kaupapa Māori research is guilty of this as well, where it's just too full of jargon. It's like, oh, God. You know, you want to sort of cut through it with the scissors to get to what is this about? So I think just reading each other's work, reading the work of people who work in completely different areas is important. And often that happens not by chance, but by meeting quite purposefully in these sorts of places where there are not just Indigenous researchers here from one kind of institution, there are activists, there are advocates, there are people from providers who are using this work all the time. That's the bit I think is really powerful.
My name is Daphne Littlebear. I'm from Tamaya Pueblo in New Mexico. So our language is oral, it's not written, and I'm having a difficult time writing, trying to be authentic to my identity because our language is not written, and I don't want to generalize it in English language in my writing, but it's been a very hard challenge. And I know that you spoke about, you know, having the language pop out, like, you know, because your language is written. So for me, I was just curious as to your thoughts for communities or tribes or nations that are oral based and have no writing, because I just don't want to write things down phonetically because it's not an official written language.
Kia ora, Daphne. That's a completely different challenge. Completely different challenge. And I guess the issue is whether your language community is a thriving language community. And will thrive into the next century. So I think, you know, I don't have an easy answer for how you as an individual might think about your language while you're doing your studies. I just think that's a dilemma to think about. And you will find a solution. And it might be we just learn to use the English language more powerfully, because it is a powerful language and you can use English well. But the other challenge, I guess the challenge that many of us here in Aotearoa would be interested in, is how, what are your strategies for ensuring your language lives? Whether it remains as a non-written language or whether it becomes a written language. How does your work and will your future work sort of support the thriving and flourishing of your own language? That's the question I will kind of kiss back to you.
Kia ora, Linda. Kia ora, Tom. Thank you for your kōrero. Sorry, it's for you, Linda. So in our role as activists, one of the things that impressed upon me is what Freire said, that once we're liberated, the oppressed cannot then become the oppressor. And so in my decolonizing practices and workshops, I've adopted this idea of us and us. So I used to be very much them versus us in my work, and it did its job at the time, but very confronting both to me and the people in the workshop, and, you know, very hard-hitting at times, which was needed at the particular time. But I just wanted to know, with our limited time, energy and resources, your thoughts on approaching the work with a us and us mentality. So that's the approach I've been working on lately, and it's having quite awesome results, I'd say, but knowing that we have limited time and energy, I was just wondering what you thought about that. Kia ora.
I've been there before. And it's good that you younger people are doing that, because it's exhausting work. Because there's a lot of those other us's that need to be changed and that need to be brought into an understanding of what we do. So, you know, whatever those strategies are that work, I think that's great. But I know through my career, you know, I've made some decisions ultimately about how much of my time I want to spend in the non-Indigenous world and how much of it I want to spend building the capacity and capability of the Indigenous world. And so over the kind of span of my career, I have moved it mostly, I think, into working more to build our own capacity. You know, I did start out doing Treaty of Waitangi workshops and, you know, really believing that we had, that education was the way, that if we educated other people and they were more informed, that that would translate into naively, that they would support our aspirations. That's not true, I've come to realise. Well, I came to realise that quite quickly. So then the dilemma is, what else over education needs to happen? And I think that that's the point where a lot of activists kind of part company, because they don't really have the time to do more and more and more and more and more education. Sometimes you've got to wake up the world. All right, and you've got to wake the world up by completely different strategies. And I think that's the role of activists, is that they've got to wake up the world. They've got to call to attention. And yes, it's upsetting, and yes, it alarms everyone, and you know, all the nannies get worried. But how else do you disrupt if you don't wake up the world? So, yeah, I think all of us in this room do that education work anyway. But it is not the most rewarding work, I think, from my perspective. I've come to think the most rewarding work is when, you know, I see Māori students confident about speaking about kaupapa Māori research, doing the work, finishing their qualifications and getting out in the world and making a difference. I think it's successful when I go into our communities and I see our young people standing up there, being able to deliver bilingually around any kaupapa. I think our world is successful when you know, I see a young person who's come out of a kohanga, a kura, a whare kura, into university, and just kind of blow the world away. And the only thing I think that's missing from them, because they're beautiful, they're lovely, they're everything we dreamed a kura kid would be, a completely different individual. But the one thing we forgot to train them as was an activist. Right? That's the one thing in the early days with kura, we didn't think we would need to train our children to be activists. We thought we'd make them lovely and cosy in our beautiful reo, in our beautiful whānau, and then we realised that not all the whānau were beautiful. But that they would have a beautiful experience, they'd be, come out as beautiful individuals and the world would look after them. And it doesn't. So the little bit that we failed on was to train them to fight for what was beautiful.
Kia ora. Kia kaiak te yukatu saak, ilm khatatiak niakani yakat tiskatakia. My Tlingit name is Morningstar. I'm from Alaska. My question is for both of you. As an Indigenous woman, how do you assert Indigenous pedagogies and methodology without going insane when we have the two layers of being, the two layers of oppression of being both woman and Indigenous in a white, male-dominated world? And to our Indigenous men, how do you best feel that our Indigenous men can support, uplift, and encourage our Indigenous women in tackling these two systems of oppression?
Tenakwe. Number one, in my presentation, I talked about miri miri and massaging the mana. That doesn't mean being nicey-nicey all the time. Sometimes the massage has to be vigorous and disruptive of other, dare I say, crap that the body is carrying. And that this idea of mana, I should have said, is non-gender specific. And that's very important. Because too many of us munch the mana. And we sort of carry ourselves as if we've got all of the answers, we've got everything, but we don't. And so massaging the mana, either of the female or of the male, I think is a key. And as Linda said, us working in the kohanga kura kaupapa space, we, I think in agreement with Linda, we massage the mana too gently. Sometimes it has to be a little bit more vigorous in order to pick up that activist spirit. And the gentleman in his slam poetry, if that's the word for it, yesterday at the marae, brings that back to mind. You're casting the feathers to the four winds is another disruptor of what seems to be the norm and massages the mana in a different way. I think that's an answer. It's not the only answer, but it's a thought. Kia ora.
Thank you for that question. I think, you know, going back to our own knowledge and our own practices and using that as the frameworks by which we try and restore the balances in our communities, in our families, and in our lives is kind of fundamentally how we have to address matters of gender and sexuality. That often the answers are in our own values and our own frameworks. They're not always there, but they often are there. The way that we can reframe some of the historical trauma and some of the particular frameworks by which our communities try and live their lives today. And I'd like to say there are easy answers in the gender space. I mean, you know, Nepi and I come from an iwi that we have a rhetoric about in terms of the role of women and the role of women as chiefs and the role of women who can speak. But that's not always the reality of how families live. That's not always the reality of how whole communities are. And, you know, to me the source often of, or the site in which we have to work these out, it's not necessarily at a sort of generic level out there. It's at the fundamental level of families and the way we bring up children and our respect for our elders and the way men and women respect each other. If we cannot model those for our children, they do not see that, then they do not see what is possible. So these are, you know, big challenges in many of our communities. And what I can tell you, having visited many Indigenous contexts around the world, is I see Indigenous women at the cutting edge of so many struggles. And you'll meet and hear some of them over the course of this conference, that often we take a different pathway, that we have to call out different things, and we have a different set of responsibilities. And how we exercise that, we have to support each other to do that. And, you know, issues around lateral violence, lateral, you know, colonialism, those are all part and parcel of what the sort of decolonizing sort of agenda has to address as well. So they're not simple issues. But I do think, you know, if we think about the theme of this conference, He Manawa Whenua, then, you know, the spring, the sort of wellspring of our solutions to our lives are often within our own frameworks. But we've got to believe our own frameworks. We've got to, like, genuinely believe them in our puku, in our stomach, not in our head. And then we've got to understand that once we make a slight change, it causes other changes to have to be made. And so it becomes a lifelong commitment. And that can be really challenging for our people who also need to survive. So those are deep issues, and I know over the course of the next 3 days you'll get to ask those questions of a whole lot of others here. Thank you.